idoga ngo ibintu birazinze genda muvyironderere none cende ndigira ndababwira ko ibiraya bizinze ndigira ndababwira ko ibiharage bizinze kandi ndabifise ndigira ndababwira ko ibikori bizinze kandi ndabifise cenja muri stock iwanje jewe ndafise nkubu itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock neje nkandaze ko bizinze none no bimenya gute
Di mano credi mi fanno di giuri di vendita che sta facendo il giro di giuri comunque io ti faccio vedere il giro di giuri da sé comunque ma mi vai a tutto il video con la sua storia di Halia io ti dà un cura mi sta fumando una a me a me mi sta facendo la sala qui da me
Ero nanna we, ma do cuoco che mo si da ha, so che non manno ro, e cosa che se che gli la tavole.
Ndo ngiye kubaramutsa ndabane ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye. Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vaste Ndayishimiye atangarije ibyagirije ku muharire de tabara n'igihugu kibanye cy'u Rwanda kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Kigarama 2023 mu kiganiro ku banyagihugu bose cyabereye mu cyankuzo abo bagirizwa ntibatezye kugira icyo bashikirije bamwe bariyamiriza ibyo Vaste Ndayishimiye yaraye bavuze ko abandi nabo bati intwari ya CNDD-FDD ikoresha ibinyoma mu guhindukiza uko ibintu bimeze muntu mbere yo guhisha ibyaha ikora inkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi
Leta y'u Rwanda kubyo yaraye yagirijwe na Vincent Ndayishimiye arongoye u Burundi byo gufasha muri byinshi umuhari Rede Tabara nta byinshi yashimye kuvuga uretse ukwiyamiriza ibyo yagirizwa hamwe no kwibutsa ko Leta y'u Rwanda imaze gushikiriza u Burundi abagwanyi bakomoka mu Burundi bafatiwe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda Leta y'u Rwanda igasaba Leta y'u Burundi ko akabazo kose yoba ifise yogakemura biciye mu nzira y'ibiganiro ico bise diplomasi mu kinyamazuru ubikishije mu itangazo umuhari Rede Tabara nawo waraye ugize icuvuze kubyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro ku banyagihugu bose taremeshejwe muri komine Kigamba y'intara ya Cankuzo umuvugizi w'abagwanyi b'uwo muhari Patrick Nahimana agira ati ndugure twa mugina Mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 29 Kigarama umwaka 2023 yagirije Rede Tabara ko yishe abanyagihugu igihe cy'igitero yagize ku kirindiro cy'abasirikare cy'ivugizo muri zone Gatumba ku itariki ya 22 Kigarama umwaka 2023 Rede Tabara irasubiye kwemeza ishimitse ko atamunyagihugu n'umwe yigeze yica ko abanyagihugu ishwe n'igisirikare cy'u Burundi byongeye two kwibutsa ko intwaro ya CNDD-FDD atari ubwa mbere ihakana ko hari abasirikare cyangwa abapolisi baguye ku rugamba iba yabarungitsemo ni nayo nyifato ifise ku gitero cyabaye mu Gatumba ndugaye twa mugina Muri iryo tangazo kandi Rede Tabara iributsa ibyo yatangaje ibicishije ku rubuga rwa X ku itariki ya 23 Kigarama uno mwaka 2023 aho yasabye amatohoza yigenga yoshira habona abakoze ico caha ariko abategetsi b'u Burundi bakaba ataco bavyishuyeko Rede Tabara ikavuga ko no mu kiganiro caraye kibaye umukuru w'igihugu ngo nta na kimwe yishuye kuvyerekeye ayo matohoza yigenga asabwa n'umuhari Rede Tabara kubagandaguye abanyagihugu bivugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura Fred Tabara ikaba isaba ishimitse imbere y'abarundi n'amakungu ko hashingwa umugwi wokora amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi. Fred Tabara ibandanya muri iryo tangazo ivuga kuvyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko Fred Tabara ifashwa kandi ishigikiwe n'u Rwanda kandi ko abagwanyi ba Fred Tabara bafasha kugwana umuhari M23. Fred Tabara yibutsa abarundi n'amakungu ko atagihugu na kimwe gifasha Fred Tabara. Fred Tabara ngwifashwe mu mugongo n'abarundi bonyene ngo kuko ari ijwi ryabo mu byo basaba ubutegetsi. Ngo ntaho Fred Tabara ihuriye na M23. Ngo kandi nimba uwo muhari waragize imbohe abagwanyi ba Fred Tabara nkuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye abivuga, Fred Tabara nta ntambamyi ibona izo mbohe ziherejwe leta y'u Burundi. Fred Tabara ikibaza yuko atamuntu kuri ivyo atumvise imvugo zihushanye z'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rumwe umukuru w'igihugu avuga ko Fred Tabara ifasha kugwana M23, ku rundi ruhande akavuga ko M23 yagize imbohe abagwanyi ba Fred Tabara. Inyuma y'ivyo byose Fred Tabara iheraheza itangazo ryayo ivuga ko intwaro ya SNDFDD ikoresha ibinyoma mu guhindukiza uko ibintu bimeze mu ntumbero yo guhisha ivyaha ikora. Inkozi y'ikibi yihindura uwakorewe ikibi ngo niyo ngendo n'imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ngo ariko ntawe ashobora guhenda atari udashaka kubona no kumva.
Urakoze cyane King Breziranzi kuri iyo nkuru. Kuri ibyo nyine umukuru w'igihugu yari yagirije u Rwanda hamwe n'umuhari Fred Tabara, bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega baremeza ko abanyagihugu bicwa inyuma y'ibitero by'abagwanyi ba Fred Tabara bikorwa n'inzego za leta. Abanyagihugu bakavuga ko na kera aba FDD bakigwana bitwa basaya bahejeje gutera aho mu ntara ya Gitega, inzego z'umutekano w'igihugu ngo zaca zirara mu banyagihugu zikarigita leta igaca yegeka ako kabi kuri abo basaya aribo batwara igihugu muri kino gihe. Iyo ngendo rero abo banyagitega bakabona ko ari nayo yafashwe na leta ya SNDFDD mu kwege kubwicanyi ku muhari Fred Tabara. Abanyagihugu bavuga ko baraye bababajwe n'inyishu umukuru igihugu yaraye yashikirije zagiriza amabi umuhari Fred Tabara hamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda, bagahanura leta ya SNDFDD kwemera ibiganiro n'abayigwanya hakiri kare itaririgwa irarigita abanyagihugu ikabyegeka kubagwanya. Nk'uko abanyagihugu b'igitega babishikirije tumutega biri
nakamona nakambara fiba kubona umukuru w'igihugu yagereza igihugu cy'u Rwanda nicyo kitumba bicanywa n'iki. Nakamona nakambara fiba umuhari Fred Tabara ngo niwe wese indaya n'abakozi nibareke kubabeshera ko no kwigobyora k'umukuru w'igihugu bajya bishwe muratumba bishwe n'inzego z'igihugu n'abandi bari dusabwe kuri bajya basirikare 10 bapfuye bashobaga birara mu benegihugu barica. Izo ndabivugaga kwereke ndabifitiye ibyemezo. Uwo muganga SNDFDD nyine ukigwana ukiri umuhari uwo nyine Evariste avamo uwiyitana umukuru w'igihugu baraza aho baciye babita basaya batawe kubita basaya aho baciye bavuye gutera ikambi jewe narabyibona n'amaso y'iwanjye bavuye gutera ikambi abasirikare n'inzego za leta baca baza mu banyagihugu bakarigita bagacarigi bagaca bavuga ngo n'abasaya babishe. Ivyo si umuntu yarimbiye n'ivyo niboneye. Rero nka benegihugu bo mu ntara ya Gitega bavyumvise turumigwa, turateye ivyatsi iyo mvuga y'umukuru w'igihugu, ahubwo niyemange ko ari inzego za leta zabishe. Ikindi naco niyemere bicarane bagirane ibiganiro, apana ko bazoga barava gutera ikambi Fred Tabara ava gutera ikambi bagiye hatazi inzego za leta hazita benegihugu. N'akababaro n'agahinda ko naho wokingiye akaribuza kumugandagura uwo mukuru w'igihugu niyemere ibiganiro areke kwica bene Burundi areke kwica abo yokingiye. Ego ivyo nivyo nibonera n'amaso ya gwanje na bamwe bamwe mu nzego za leta babica aho bakiri wacu babica twahungira hantu tubunda hantu mu bitoki mu makese namwe twarababona n'ubu harimo bakihari bari ndoro bake bari mu makambi y'abakese nyidabo ndabanzi bamwe bamwe jewe n'amazina yabo ndayazi n'inzego za leta rero tuyiriya mu miryango y'umukuru w'igihugu igihugu cy'u Rwanda narakeje kucambikira narakeje kugikorera intebishoshi ahubwo ninyemange ninyemange kugatwe karabikoze kubisho n'inzego za leta murakoze twararazwe n'iryo jambo yavuze twarazwe n'iyo nyinshi yahaye abenegihugu ahubwo nibafatira babishe abashengeje bashize imanza kuko nari n'inzego za leta ntamuhari rero dutabara wica abantu ntamuhari rero dutabara udakuniga imbwa ya nkazirya oya furuya ya dogo itaruduhorire oya bishe n'inzego za leta kuko byibu ndabifitiye bihamye aho bavuye inzego za leta bakiri umuhari inzego za leta zatatiza kwica abantu hariho n'abantu bishe ariko barahunga ariko yayuka umugore yari afishe inda mu nda uwo muhari ukirwana bakirika basaye baramusatuye mu nda bakuramo akayoya akayoya akararira akaboroga iyo ni ngiyo mu kuvuka emwe ntibakije kubyita nako nyine bakerehebye bagaca mu kimbuga cy'akarere karamanuka bagatega imbugita njyewe ibyo nabifitiye ibyemezo uri umukuru w'igihugu nareke guhuma amaso abarundi guhuma amaso n'amakungu ahubwo ntibemange murakoze karagusukiriza akababaro nimudushyikirize umukuru w'igihugu iyo mvugo ntabwo anayisubiye
ku byabaye bishyikirijwe na Vaso Ndayishimiye arongoye Burundi aho abwira abanyagihugu ko badakwiye kwidoga ko ibintu bizimbye akabasaba kujya kubyironderera nk'uko nawe abyironderera hari umunyagihugu yaciye azinduka amwandikira gakete ako gakete tugasomerwa na Dondo Diemba z'umutima
agakete k'umunyagihugu kuri Perezida Ndayishimiye nyenicubahiro mwaraye muduhaye impanuro ihambaye ko twobaho nkamwe bagira ko ubuzima buzemvye impanuro yari nziza n'ukuri ariko ntiyoroshe gushira mu ngiro nyenicubahiro turabizi ko mwebwe ataco mubuze kanatsinda ni twebwe tubarihiro byose mu makore yacu ehe ku mwaka twahora tubaha imiliyoni 300 zo gusuma ico bita frais d'intendance mu kinyamazuru twarabonye ko mu mwaka uheze mwakererewe tuca turabongera imiliyoni 50 uyu mwaka zibaye imiliyoni 350 turatahura ko musumisha imiliyoni zirenga 29 ku kwezi imiliyoni zirenga 7 kundwe umuliyoni urenga ku munsi turabitahura mbere tuzosubira tubongere Yene cubahiro turazi ko mufise amatongo menshi mu gihugu cyose turazi ko mwaguze amatongo arenga 300 ku banyagihugu bibugendana turazi ko mwaguze menshi mu rutegama turazi ko mufise ahatari hato mu giheta turazi ko mufise amatongo menshi mu makomine ya Karusi turazi ko muyafise muri bubanza n'ahandi turazi ko amatongo yanyu afashwe neza cyane ko abahinga bakomeye mu gihugu bayakurikirana mbere n'umushikiranganji ajejwe uburimyi ayagendera akayaraba turazi ko mudashobora kubura igitoro cyo kuyagendura kandi ko n'imiduga yo kukiremba ijana ibikenewe byose kugira imirima igume isayangana nyenicubahiro turazi ko mwimbura neza byinshi byiza n'ukuri ntimwirigwe murasarara mudusigurira amatoni y'imfungurwa mufise mu nzu twese turabizi ko ataco mukenya nyenicubahiro turabahemba neza turabaha ibikenewe byose byo kubeshaho umuryango wanyu ivyo mufungura ibirimba byinshi mubamwo mbere biriko birubakwa mu ntara nyinshi turabaha uburyo bukwiye bwo kwiyunguruza kugeza naho abana bato biga ku ishure rimwe tubaha umwe wese jipe Toyota Land Cruiser V8 imujana ku ishure na pickup yabajejwe umutekano turazi ko bitoba vyiza abana babiri banyu tubashize mu modoka imwe naho bakiri bato cyane turabambika mwese tukabaha ayatuma mugura imyambaro yose mwipfuza mwese turasomesha abana mwese turabavuza mugwaye nitwipfuza ko hari ico mwokena tukiriho kandi tuzoguma tubibakorera n'igihe muzoba mutakire ku ngoma ariko nyanicubahiro hari ico tubasaba ivyo vyose tubibarihira kugira ntimubure umwanya wo kwitwararika ibibazo vyacu nidushaka kumva mutakaza umwanya mwiyumvira uko mubaho canke uko muzoba nitwipfuza ko mworazwa ishinga n'amafaranga yo gusuma canke ayo kuriha inzu nitwipfuza ko mwiyumvira iyo mukura amafaranga yo kwivuza ayo gusomesha abana ayo kwiyunguruza canke ingene muriha fagitire ya rezidensi nitwipfuza ko mumenya ikibazo cyo kugura amayinite ya telefone byose twarabibahaye ariko twebwe ivyo bibazo biraduhanze twabibakuye ko kugira mudufashe natwe kubitorera umuti muvuze ko mutazi uko tubayeho biradutangaza ubundi twari tuzi ko umwanya wanyu wose muwukoresha mwiyumvira ayo tugowe murondere n'umuti ku bibazo vyacu twaraye dutangaye muduhanuye ko twobaho nkamwe nyanicubahiro ico kibanza ni kimwe gusa nivyo kunda ko twese twobaho uko mubayeho kuko ivyo vyanyu ni twebwe tubiri niko twabishatse kugira mutwitwarareke turabasavye mutwiyumvire natwe turagowe cyane
tondo byemba z'umutima na wewe urakenuye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi babandanya gutabaza abanyeshuri bavuga ko bagera mibona kigoyi inzara ngo iri mukubica udufuranga bahabwa twitwa pre-bourse ngo ntacyo tukivuze uravye ibiciro by'ibifungurwa inzu gufotoza impapuro ziri ko ibyigwa bita serabisi agasabune n'utundi twankenegwa ibihumbi 60 gusa baronswa ku kwezi ngo ntagikwira ku byo bakeneye kugira babeho abanyeshuri basanzwe bava mu ntara manuka kwiga ibujumbura abo banamenyesha ko ababyeyi babo batandukanye n'ababyeyi basanzwe bibera mu gisagara ababyeyi bitwa baruguru ngo iyo babonye umwana wabo atangiye kwiga kaminuza nabo bace batangura kuza baramwaka utuvuta twabo two guteka cyangwa kwisiga ku mbo z'ubukene basanzwe barimwo mu miryango basaba leta ya CNDD-FDD kubiyumvira ko ibagarukire mu kongereza utwo dufuranga yamara bamwe mu banyagihugu bamaze imiti bumva ingorane z'ubuzima abanyeshuri bo muri kaminuza babayemwo aho zinabonwa mbere n'abategetsi ubwabo bakanazivuga bamenyesha ko abanyeshuri batanetswe n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD icyo bakiza ngo ni uko izo ncabwenge zo kwifatanya n'abandi barundi bagowa ikivumvu bagahindura ubutegetsi buhari bagashiraho ubwitaho ineza y'igihugu n'abanyagihugu mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate nyuma y'akaruhuko gato tuce dutandukira igice cya kabiri cy'ano makuru
twebwe nk'umuryango inshuti abanye n'abagenzi turasagasagiye umushikiranganji w'ubutungane barabe iyo dosiye yo muri 2012 ya Nyamwema barabe abapromoteri bishe Nyamwema hanyuma inosaba mutezurire basakasagiye kandi abajejwe amashirahamwe aharanira ubuteka bwa kino muntu cane cane y'abafungwa turatabaje abonimana camari arongoye ishirahamwe tabariza n'abandi amasenti hashi n'abandi n'abandi na kizigenza w'igihugu nyakubahwa perezida bagira ico bakoze kuri iyo dosiye ya Bigirimana Ferdina babohore inosa ko ashazira umuhungu wa Fertina yego hanyuma n'abandi bose bafungiwe ubusa bafunzwe mu karenganyo babakure mu busho bareke kufungirayo ngo buzoba ari ubutungane murakoze
haguruka abarundi humuragiye gucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragihugu ciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi. Humura burundi bwacu ragirya basokuru. Baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze nabandi. Mwimi mitima inzanko zidashira. Indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro. Dufate mu mugongo imfura zacu. Ishaka ubutwari n'ubuntu biturange. Maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu. Kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inareza.
Nuko mwabyumvise mu ncamake z'ano makuru, uyu ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro gira icyo bivuze ko uyu munsi icyo kiganiro gihagarara ku bijyanye n'isubirwamo ry'integuro y'amafaranga Leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushyiriwe 2024, cyatunganijwe na Jeannette Kamikazi. Reka ndabahe akanya mu gikurikirane.
Abantu bato bato twacitse abande Banna bonikora ye kuba bandege Ingungine yonyene ngushimi mana Kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi Leto reja twese muri nangana Akamo kabende gihugu kakabubusa Jojo sabiba twinumira Shuka tutabona oya turi hanze masoko Abana bari mu gufanzara kubera ikigoyi Heba mwibuka abanyagihugu ndibi by'amatora gusa Mama bakusha kazi bakama numarira Abatariye n'amaro basokozwa ngande Ibiciro mu isoko tugira tujya twomoke ibiciro amama kibiro ibiciro
mu kiganiro gira icyo bivuze ko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 tuja kugaruka ku isubirwamwo y'ingene amafaranga ya Leta azokoreshwa mu gihe Leta y'u Burundi iherutse gusaba inama nshingamateka kwemeza integuro isubiramo itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024 ngo kugira ngo bagire icyo babivuze ko abanonoso ivy'ubutunzi bakaja guca hirya no hino ico kibazo. Kuwa 2022 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko arugurura ibikorwa byo kurabira hamwe iyo nteguro isubiramo itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024 naho mu Burundi ibintu bisa n'ivyayangaye kuko ibintu byose byankenegwa bisigaye ari nk'umuzi w'ibuye. Gerarde Ndabirabe wewe yavuze ko ibintu biriko biramera neza, akaba ababazwa gusa no kubona ko hari abarundi bidoga ngo kubera ibitoro, isukari n'ibindi bitaboneka mu gihugu, akabagereranya n'abarorerezi cyo kimwe n'abarundi bari hanze y'igihugu ngo bishinga kwitwengera. Naho aterekana neza ingene umwimbo duzwa mu gihugu, Gerarde Ndabirabe abona ko inyishu y'ivyo bibazo ari ukuduza umwimbo mu gihugu. Dukurikire Gerarde Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka.
Igikorwa kijanye n'impinyanyuro kuno vite impinyanyuro z'amahera igihugu kizokoresha muri amezi atandatu ari imbere kuko turamaze yandi mezi atandatu ariko arahera icyo bita revision budgétaire twongeye dusubiremo turabe mbega ubu nyuma y'amezi atandatu tubona ibintu biriko biragenda gute amahera igihugu cyariko kirakoresha uko twari twayemeje mu kwezi kwa gatatu cyangwa kw'indwi kugira ngo turabe koko ko atacyoha inyanyuko uno munsi koko abarundi bose tuvuga ko ari n'umunsi mukuru uno munsi mukuru kubera ko tugeze muri bino bihe byo kuraba uburyo amahera igihugu kizokoresha arayo twebwe tuvuga tuti uyu n'umunsi mukuru ko twongera tukikebuka tukaraba aho tugeze mu kwemeza amahera ashobora gukoreshwa muri uno mwaka wa 2023 ushira 2024 ahubwo ndabona ibintu biriko biramera neza muramutse mubandanije uku no deficit uzogera igihe ishobora guhera hariho aha ndabivuze kubera iki hariho abamaze igihe babona ibintu bakabona ibi birabura bakabona kumva ngo isukari yaduze kumva ngo yabuze kumva ngo igitoro kumva ibi na biriya abantu bakibaza yuko bamwe bati igihugu kirarembye bamwe bari hanze n'abandi bameze nk'abarorerezi baba bati igihugu kirarembye mugabo uno munsi urabye ibi biharuro muduhaye n'ibi bintu ibintu hari uwo burakubishima ibi n'ibintu novuga yuko hari ibyo mwebwe twebwe abarundi dukora ariko ntitubiharure ntitubimenye ko turiko turatera intambwe ariko hano icyo umuntu yavuga nuko kugira ngo dukomble iyi deficit cyane nuko naho handi tutabonye nuko twongera umwimbu twongera la production ko ni twongera la production n'izi nguvu z'ukugenda turaba hirya no hino aho amafaranga yari affecte mugabo kumbure bitari cyane byo baropuse abantu bakongera n'umwimbu iyi deficit gashobora guhera twebwe nuko tuba serie tukaba responsable ku buryo ibintu bijanye n'uburyo leta ikoresha tubuhagurukira kugira ngo koko amahera y'igihugu akoreshwe ibyo ategerezwa gukora budget programme rero nta nkeka nzo bidushikanako
mbaza umutima dondo dieu yanonosoye ivyigwa by'ubutunzi akaba arongoye n'uruganda rwa radio haguruka ntashima kuba integuro yisubigwamwo ry'amafaranga leta izokoresha ngo kuko atakintu na kimwe gishasha abona bahinduyemwo kubwiwe mu gihe amafaranga atari make ashigwa mu bintu atakamaro bifitiye abanyagihugu iperereza ibikorane no korora inkwavu ngo hanyuma akaba atakarorero k'imigambi myiza leta ifise ngo yamarikishinga kuvugisha akarimi gusa ngo nta kintu na kimwe iyo nteguro izoshikana ko abanyagihugu dukurikire dondo dieu mbaza umutima arongoye uruganda rwa radio haguruka akaba yarananonosoye n'ivyigwa by'ubutunzi
nivyo buri mwaka leta y'u Burundi irategekanya amafaranga ikoresha irategekanya kandi n'ikiringo ishobora gusuzumira ko uko amafaranga yategekanije ariko araboneka nuko ayabonetse ariko akoreshwa mu nteguro y'uno mwaka wa 2023 ushira 2024 biraboneka neza ko amafaranga menshi atategekanirijwe ibikorwa byo kugwiza umwimbo ivyo navyo bikaba biri mu bituma ubutunzi bw'igihugu butisununura akarorero nko gufata imiliyari zirenga 13 ukazishira mu bijanye no gusumura saku arizo twita ngahi wacu iperereza ukongera ugafata imiliyoni amajana 3 ukazishira mu byo gutegura ibikorane by'amasengesho mu gihe amabarabara yaba makuru makuru yaba mato mato atariko yubakwa amashure abana bigiramwo yubatse mu buryo buteye isoni muri kino kinjana tugezemmo aho abana bakoze kwigira mu mashure asa nabi arimo ivumbi imvunja n'imbaragasa n'ibindi hadasigaye inyuma kwicara hasi amavuriro atagira imiti n'abaganga uvyukuri biba bigaragara neza ko abategetsi bakora bakongera bakemeza integuro nk'iyo baba bafise intumbero yo kwiryohera gusa atamugambi wo kuzamura ubutunzi bw'igihugu bafise ubu hariho bamwe mu Barundi bariko barashima ko leta iherutse gusubiramwo integuro y'amafaranga itegekanya gukoresha uravye ibikorwa bimwe bimwe vyabaye birahagari biri mu bikorwa vya nkenerwa vyotuma Uburundi bushika ku cipfuzo umukuru w'igihugu na leta yiwe bamaze iminsi baririmba cyo kuba mu Burundi bwifashe mu 2040 no kuba mu Burundi buteye imbere mu 2060 kuba mu gihugu cifashe mu 2040 birashoboka atamabarabara kubisanzwe amabarabara ari mu bintu biza ubwa mbere mu bikorwa bi amije guteza imbere igihugu biciye mu budandaji kuko nta guhanahana ibidandazwa mu buryo bworoshye hagati mu gihugu atamabarabara amahinguriro ashobora gukora neza atamuyagankuba ukwiye n'ibindi jewe sinshima ko leta yasubiyemwo integuro y'amafaranga itegekanya gukoresha kuko nta gishasha mbonamwo kije gutuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura ikiboneka muri iyo integuro nukurondera kubeshaho leta gusa nayo ivyo kugwiza umwimbu investissement public bisa nkaho atavyo yamara abategetsi bakama bariko babwira abanyagihugu ngo nibagwize umwimbu mbega umwimbu uragwizwa n'akarimi gusa abanyagihugu utaberetse ico bita model de développement uriko ugendera ko nka leta nta gihugu na kimwe ku isi nzima gitera imbere kidafise model de développement imeze neza yapanzwe neza cisu ntibiba modele ubutegetsi bwacu bukomoka kuri CNDD-FDD bwadukana naho izotugeza ehe umuhisi president Petero Nkurunziza yadukanye modele yo gutera amavoka mu gihugu cyose igihugu ngo kizoca gitera imbere n'amavoka yahora mu gihugu nayo nyene yaciye nyika kare niyo modele itaraza umunyagihugu yararonka ivoka ry'amafaranga 50 ubutafise amafaranga 500 turonke ivoka umukuru w'igihugu nawe ahari muri kino gihe Varisito Ndayishimi yadukanye modele yo korora inkwavu bizotuma haboneka inyama nyinshi zishogwa inyuma y'igihugu amafaranga y'agaciro avemwo ace akoreshwa mu kugura ibitoro ngo nta bitoro bizosubira kubura mu gihugu izo modele koko zirafise aho so dushikana heza mu Burundi tavyo numva na gatoyi kandi ntibinashoboka uzoba mumbarira
nayo kubwa Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi akongera akabarongo ishira hamwe Parsem afatiye kucegeranyo cy'amezi 3 caheruka gutangwa na leta y'u Burundi abona ko gusubiramwo integuro y'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2023 shira w'2024 atari bibi ariko akabona ko leta ibwirizwa kuvyemanga no gufata ingingo zikomeye zishobora gutuma abategetsi bahindura ingene bige nza gutunganya imigambi ya leta nayo ngo mu gihe byo bandanye uko biri Uburundi uburagwa mu isanganya tagisivya dukurikire Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akongera akabarongo yishira hamwe Parseme
leta y'u Burundi ya bize gusubiramo intego y'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka ico bitari byo byitere mu ifaranga kandi ibaheje gusohoka icegeranyo raporo trimestrielle ya mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka y'amafaranga leta izokoresha bwa mbere hoho kubona iyo revizi ibaye twe turabishima kare twari twagisabye kuko uravye ingene integuro yari imeze amafaranga uravye azoba warabona yuko n'igihe byari igisohoka twari twarabivuze neje wundi mwenyeko twashikije gusaba yuko iyo revision yoboneka kandi niba raporo igasohoka muri kwa biraba rero iyo revision nubwo yasohoka turabona yuko bije kwerekana yuko Burundi buri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe turi mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe mu gifaransa bayita situation economique difficile imaze kuba kacu bita crise economique irikiramara umwanya munini ivyo rero leta nukujema na mbira hache hafatwa ingi ingo zini zidasanzwe mugu hindu ringe na bandu wa ingeza chane chane mwaturo ongoi ni inge ni batunga ni zimidangu kuko biba andani juko vili tulashikai uraona neza yuko ni vya vuzwati haraga likwa vyo vinyu wako vinawiri ya dutea tuja hanyo cho vita investisuma umengo ilikira gendi suvili nyuma atayi tomo ibikoga vyo kubizumi mugabo ideni liguma jiyongeye none tugaje mu situation ideni liguma rifatwa ya leta rija kubeshaho leta cyo ni kibazo gikomeye kandi aho gikomere nuko nkuko ya ntego twayisomye ijya deficit kirya gihengera 10 miliyari damajani 7 hacha hiyongera ko ayi miliyari damajani 9 yitezwe mu fashaje nuko ko hari miliyari 10,600 burya bitaboneka neza kuko imiliyari z'amajani 7 utabona izo yakura imiliyari z'amajani 9 uziteze mu bagufasha atakintu cyo kirahinduka ingene ayo mafaranga y'abagufasha yinjira kuko turavye mu kigero kibanki nkuru y'igihugu twarabonye yuko nayo mafaranga bafasha amezi 3 ya mbere habonetse make cyane cyo kitubona niba zize amadovize biguma ikibazo cyabaye ndase kwinjiza ibito byose biguma ari kibazo kiko kiragora kandi rero ko muri yo ntego na leta yahagaritse ibikorwa bishobora kuriha amafaranga mva makungu nibyo rero bishobora kuza biza gufasha mu migambi itandukanye urumva iko yaragaragara yuko tubatwataje mu bibazo bidasanzwe
reka ndabasaba ta kubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to tibagiye ugwaruka ubona karebwo Burundi bwecyo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuva abantu atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwe bararigiye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma nimuze kandi twibariza atari ukubaririkiriza abategetsi bacu karatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ibyo biremewe nta kosa akamere no kwanya ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze radio haguruka ewe radio haguruka uracara uwa mbere
kubwo ya nonoso iby'ubutunzi mbere akaba akurikiranira hafi ibibazo by'uBurundi ibibazo by'ubutunzi uBurundi bufise we wabona ko isubigwamo gy'ukungene amafaranga ya leta azokoreshwa ataco rizovamwo mu gihe leta itaretse gukoresha nabo amafaranga canke ngo igwanye koko bakaboko kubwiwe akabona ko hari hakwiye gushigwaho umugwi w'abahinga bigenga kugira ngo bafashe kwiga neza imigambi yoshigwa imbere nayo ngo kwirwa barasesagura uburyo mu byo korora inkwavu gufasha amakoperative n'ibindi uno munsi igihugu gikenye cyane ibyo bariko baravuga byose nta kintu na kimwe bazoshikako
mugabo rifite tubona nuko hagumaho cyo twokwita amafaranga bayajaye mu bintu bitagaragara kandi kugwanya bakaboko n'ibiturire muri leta ntangi ngo zikomeze ziko zirafatwa zanze ngo hazakuru de code tugeza kugira konti ningira amafaranga ari karakoreye ntabwo ziko ziraronka bukuye ntaki urabona neza ko ari kibazo mu bantu muri leta batemera inzego zibakontrola kibazo kandi zemewe n'amategeko n'ibyirizwa shingiro icyo rero tubona hari hakwiye kuba umugwi w'aba expert ukomeye usubiramo kuraba intego ukaraba neza amadepense leta yakoresheje no kuraba amadepense ufasha agira analyse externe no kuraba neza amahera aja mu bintu bimwe bidafutuza cyane cyane amafaranga akunda kuja mu by'amasubazo n'ubu ndiko ndabisubiramo nta amafaranga imiliyari ijana imiliyari mirongo nga aguma aja mu bintu ngo byo gufasha ibindi amakoperative n'ibiki igihugu kigeze mu by'ubutunzi aho kigeze no munsi urabona neza ko hari amafaranga aguma aja mu bintu bidafutuze utabona resulta kandi ari menshi bikwiye gusubirwamo ikigira kabiri ni uko ibintu usanga amamisi y'urutavana ko wabirirwa ruguru bagira gute za eretoni imeze irirwa ziraherekeza abategetsi gukuva ibintu
ugasanga kwa rakwiragira mu ngo rusangi waje kuraba bijye n'ibintu byose byerekana ko bataratahura neza amafaranga ya leta igatereza gukoreshwa atari karase arasesagurwa ndara mukuru gi bagiye kuraba uze yaranguye dakoro mugabo abantu bose nibaca bakerekira mu amaterezo kuma baherekeza suri ikibazo igikurikira nuko leta igatereza gutahura ico bita strategie de mobilisation de financement exterieur leta idashizeho umugambi w'ingene huboneka ingene amafaranga ba hanze injira muri iki gihugu nkuko ibindi bibikora igihugu gaza mu kigora kuva mu izi ngorane ndabisubiremo izi wanza kuzivamwo ngo amafaranga ya mataxi ya makori dutoza ngaha amakori leta itoza ngaha na amafaranga ya marundi amafaranga ya marundi rero sinzi yuko tuzuyajana kuriha mu Bushinwa mu Bufaransa muri Tiriki cyangwa ibyo tuzatuge kurangura byose sinzi ko tuzuyajana yo kandi ubona ibyo dukeneye ngaha byinshi biva amafaranga y'agaciro turi tubona rero neza kurya devaluation utarajya bundi kumara itagaciro byagize n'ingaruka kuri ine bamafaranga tuteguye kuko icyo wavuye hanze bagize kuri ku ntoyi amafaranga yenda atagaciro mu marundi bije ica iyongera ikindi nuko gutegura amafaranga rizokoresha mu mwaka uza byitonderwa bifatiye kuri igora turimo kugira ntazarama yere ri gusesa bura amafaranga yari ta ko nubira cha garagara hariho amahinduka ama reform ndasubiye mu jo bundi harabaye icegeranyo cyo bakosita PFA yerekana ingana amafaranga leta koreshwa yerekana yuko tukiri nyuma tucegeranyo gitegeza gufatirwaho kugira amahinduka y'ingana amafaranga leta ikoresha iboneke ko hariko kigo kirahinduka hanyuma ina politiki y'ubwanyi giturire n'abanyonyiza batubuye igihugu subikaruki ko ntayihari na strategy yari ntayihari ni ibintu binabaje cyane kubona tuguma gutyo kandi ari amafaranga ya leta kahone ari amasoko yigwa nabi kononera igihugu ari amafaranga usanga yanyurujwe ntibahane ibyo byose ni biri kubironera neza ayo mafaranga dusanga ari make akaguma remera abarundi
nayo kubwa Dondo Dieu mbaza umutima arongoye uruganda rwa radio haguruka abona ko igikenewe ari uko haboneka indongozi zabunyoye zibanza zigashiraho akarorero keza ko kunagura ubutunzi no gukuraho akajagari karangwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu
igikenewe kugira ubutunzi bw'igihugu bwisununure nuko haboneka indongozi zabunyoye zibanza zigashiraho modele nziza yo kunagura ubutunzi bw'igihugu hamwe na planification yingene buri kintu cyose kizogenda kirarangurwa intambwe uyindi naye handi kwamira gukorera mu kajagari atagitangura atagihereza byose bikavangatiranywa ntagashoboka ubutunzi bw'igihugu buzoca buguma busubira inyuma ibirenge abategetsi baharo uyu munsi baharanira ikibateza imbere bonyine ibyo bateza imbere igihugu kuko baba babona babishize mu ngiro byotuma badatunga umurengera nk'uko bavyipfuza abo bategetsi byose baca babivangatiranya bigacika urudubi arico gituma uyu munsi ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi cyane ikibabaje gusumba nuko abo bategetsi badashobora gushayura bonyine igihugu bamaze gushikana mu manga mu by'ubutunzi hakene we amaraso mashasha abona ukundi ibintu abahinga bita aba expert mu by'ubutunzi muri Afrika baherutse guterana baharira kuco bise l'industrialisation au service du développement inclusive et de la transformation en Afrique cyano gerageza guhindura mu kirundi mvuga ati amahinguriro inzira y'iterambere idasubigwamo no guhindura Afrika aha bahavugiye byinshi aho ibihugu byose abahinga mu by'ubutunzi babiturukamwo bagize ico bavuga kuri modele z'iterambere bifise aho zishingiye ku kwitwararika guteza imbere amahinguriro naho intambamyi hamwe hamwe zitabuze ariko mu kwisunga iyo modele intambamyi zikagenda zitoregwa umuti bamwe muri abo bahinga nibo bavuze ko bidakenewe ko baguma bahura canke abashikiranganje baraba iby'ubutunzi bavuga gusa ibitari buje mu bikorwa mu Burundi naho nyene dufise indongozi zitwararika kuvuga gusa ingorane z'ubutunzi n'ingene bwo garukirwa ariko gufata strategi zotuma ubutunzi bugarukirwa bikananirana gufata modele nziza y'iterambere coco ikinabaho abarundi rero ntibaryohegwe ngo leta yasubiyemo integuro y'amafaranga izokoresha muri iyo nteguro nta gikiza abarundi gikomeye kirimo
aha niho rero hagarukiye ikiganiro gira ico bivuze ko wabateguriye kuri uyu munsi naho ubutaha
Ndabashimiye ko mwabanye natwe mu gutega biri amakuru twabateguriye. Ayuma munsi ni hano arangiriye. Nsubiye gukengurukira bageze uruganda rwa radio haguruka bakoze ibishoboka byose kugira aya makuru aboneke hamwe n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Ndabikebanuye musigara amahoro na gahwane naho ubutaha.